Some ukhawulezis ukwenza uba singaphumi late. Andifunde kwincwadi kaRuth. Andifunde kwincwadi kaRuth. Chapter 4. Let me read chapter 4. Ndifunda khona from verse 1. Ke kaloku wenyuka uBhoazi waya esangweni lomzi wahlala khona. Nanko egqitha umkhululi lowo abethetha yena uBhoazi. Wathi wa nantsi khawuphambukele apha uhlale phantsi. Waphambuka wahlala wathabatha ishumi lamadoda kumadoda amakhulu omzi. Wathi hlalani apha ahlala ke. Wathi kumkhululi lowo isahlulo somhlaba ubingomzalwane wethu elimileki uthengise ngaso unawomi obuya elizweni lakwamawaphi. Ndathi ke mna mandivule indlebe yakho ndithi uthenge phambi kwabo bahleli apha phambi kwamadoda amakhulu abantu bakowethu ukuba uyakukhulula ngentlawulelo, ukhulule ngentlawulelo. Ukuba akukhululi ngentlawulelo, ndixelele ngazo. Ngokuba akukho bani onokukhulula ngentlawulelo ingenguwe. Ndisemva kwakho mna. Wathi ndakukhulula ngentlawulelo. NoThixo ke uyawuhlala esikelela ufunda kwezwi lakhe kuyabanjalo kude kuse Phakadeni. Ewe, amen. Ela sicimele xa sithandazayo. Bathetha ezulwini xa ilizwi lakho lifundiwe kuthi cela wena njengoThixo uthethe nathi ngalo mzuzu silibandla lakho ngoKristu Inkosi yethu sathandaza. Amen. Uba sinazo ne-visitor zethu ndiyafuna ukuthi futhi sisonke apha mhlawumbi uba awundivani uba ndizama uthini ndizama ukuthi egqibeleni sisonke sihlawulelwe. Andiyona nto ndifuna uyithetha into yokuba noba ungabonakali ungumntu ongakanani nasekuhlaleni naphi zazi unevelu ngokuba uhlawulelwe. Asikho lapha nje ngebhaqo silapha kuba sihlawulelwe. Now incwadi kaRuth iyaphela ke incwadi kaRuth apha kuchapter 4. Otherwise mna kahle bendifuna ushumayela ngochapter 2 ka-1 Samuel. But ngoku masihlawulele ngoku ukwenzela into yobana nexesha lethu lingazuba lide sigoduke. Now this incwadi kaRuth isinika apha ngokuba yenye yencwadi eziye ezi zaxoxisa ungena ebhayibhileni ngokubana niyifaka njani ebhayibhileni incwadi yomntu ongumama yomfazi ongenguye nomsirayeli ngobana uRuth ngumowabi kasi. Now ibhayibhile le primarily ibisiza xa uqala ngeza ncwadi ezintlanu uzoqala zikaMoses ibizincwadi ebezinecontract okanye isivumelwano phakathi koThixo noSirayeli. Kakuhle kakuhle abona bantu ebuThixo bebabizile ibinguSirayeli but iduty kaIsrayeli yayekubana makabonise isimilo sikaThixo ebantwini bonke. Now even us singamaKrestu umsebenzi wethu ayikokubana sizothi vovololo apha dlanini masithi sisawuphuma ngaphandle abantu babone isimilo sikaThixo ezimilweni zethu. Asezubaguqula abantu mhlawumbi ngentshumayelo yethu kodwa abantu bazawubona ihambo yethu bathi ngokwenene lo uyazana noThixo. Ubucinga uba ndiyaphosisa kule nto ndiyithethayo nanku the Shunammite woman la mama waseshunela ithi ibhayibhile uElisha wayemane edlula ngasendlini yakhe wavuke lo mama wathi phethekanomyeni wakhe wathi I perceive this is the holy man of God. Jesu uthi kethetha uEllen White, actions speak louder than the most positive profession of godliness. Nokungalibi khina uqhibe isuti ube manje ube njani, kodwa yena nto sifuna uyibona, sifuna ubona isimilo somKristu.
Amen.
So masilokujonge sithi sisakujonga sithi ngeba into ayithethayo siyayiva, kodwa zizenzo zakhe zizisibhida. Ngoba nilizwe selikonfuzi kangaka nje, baninzi abantu abathi bazana noThixo kodwa izenzo zabo azazani noThixo. Sobazama esithandekayo, may we be true Christians, ungasingaka amaKristu okwenyani, ihambo yethu ingqinelane nentetha yethu. Nabo iBhayibhile ithi kuthe nje manje apha uRuth kukho le ncwadi ibhalwa ngaye, abantu baxoxa ke kodwa ngecebo likaThixo yazongena. Ingena ke neze zahlukana zine, ikakhulu ithetha ngefemeli eyi-1 ejikelezo elimileki. Naw xa iqala le ncwadi eqaleni ithi kwakukho le ndoda yayifelemileki yayinonkosikazi owengunahomi, unahomi benonyana amabini umaloni nokhiliyoni. Naw babeyinefemeli abantu abanye apha behleli nje. Naw iBhayibhile ithi njengokubana nje behleli eBethlehem kwavela imbalela eBethlehem. Kude kusawubakho imbalela eBethlehem, uElimeleki wathi kunkosikazi wakhe, masihambe simke kule ndawo siyokhangela indawo engcono kunale ndawo sikuyo. Baphuma uElimeleki eBethlehem babheka kwamowabi. Naw umhlambi mandithi khandikhawuleza inde ngenxa yexesha lethu jongamamela man eli gama lithi Bethlehem kudityaniswa kuhlanganiswa amagama amabini kusetyenziswa isihlanganisi phaa, otherwise elinye igama nguBeth elinye nguLehem. UBeth uthetha indlu okanye indawo, uLehem uthetha isonka. Naw xa kuthiwa Bethlehem kuthethwa ngendlu okanye ngendawo yesonka. Bethel, Beth place, El comes from Elohim. Now how divine is Beth no Elohim? It is the house or the place of God. Now who Bethlehem yena uthi indlu okanye indawo yesonka. Now mamela kubithini ngwadi kaRuth xa ithethe ithi endlini yesonka kwafumaneka singekho isonka. Yebantwana bakaThixo, andiyazi noba nina zandikhena iva loo nto, into yobana uthi ukule ndawo ibizwa ngoba yindawo yentsikelelo, uyibona ingathi yeyona ndawo ungazufumana kuyintsikelelo. What do you do as umKristu endlini yesonka ufumane sibe isonka sikho? Usibona isonka xa singekho nasendlini kaThixo, ubone ngento yokubana siqale ngokalukalulana kwathina sodwa. Ubone sineclasses apha enkonzweni, ubone into yobana kuneclass yabantu abanezinto, kube neclass yamahlwempu, kube neclass yabafundileyo, kube neclass yabangafundanga. Omama abakwazi ukubana babambe ii-positions noba bakhokhelwa ngumoya kaThixo ngenxa into yokubana isonka siphelile endlini yesonka. UnguThixo angasinetha singathi sihleli nje eBethlehem kanti iBethlehem sesi-empty sonke. Wathi uElimeleki kunale into sikuyo kungcono sipakishe sihambe ngokubana siphelile isonka endaweni yesonka. But nantsi iproblem yamama esithi nje siphelile indaweni yesonka isonka, umbuzo endinawo, have you checked for the baker? Because siyakwazi uphela isonka kanti umojiwe zonke usekhona yena. Andanoba nikhona nenkonzweni. Mamela, the absence of bread does not presuppose the absence of the baker. Ukungabikho kwesonka ayithetha ukuthi loo nto umotshiwe zonke akasekho siyakwazi upheli sonke kanti umotshiwe zonke uthi yena ndimemnyango ndinkqonkqoza ngebi sonke sikhona into nayo sithi abangavuliyo sivale umnyango wendlu yesonke kuthe nothi kuvala umnyango wendlu yesonke umotshiwe zonke akakwazi ungena uzungangxami ngohamba eBethlehem kusenokwenzeka into yoba into ofuna ukuyenzilinye kufuneka sireforme ngokuvula umnyango angene umothi azokwenza sonke sibe khona and ke uYesu kanje ngoYesu uthi xa wethu dlamini bathe besawuphelelwa ngamaqhinga abo bahamba baya kuYesu bathi awukhathali nasitshabalala wathi nothi uYesu bazomvusa wababona uba ngokwenene abanawo amacebo sometimes enye into emosha iinkonzo zethu sifuna ukungena ngokuhlakanipha nobulumko bethu sifuna ukukhokhela inkonzo mdala ngokubana mna ndiyinto kaphakathi ndiza kwenza ngokwakubona kwami kanti ayo ndawo yakho le indawo inomhlawuleni wayo now the bible says sithe nothi siphele isonka bahamba bayotshona kwamowabi bahamba bayokhangela isonka endaweni engeyo ndawo yasonka uzuthi before uhambe emntomtha ulumke ungathi kanti le ndawo uqinga uya kuye iwesi kunale ndawo isiyalo you know sometimes ngokuhlala kwethu kuthixo ngokuhlala kwethu kuthixo khulu singangabi nayo yonke le nto siyifunayo kodwa singenayo sinjalo yonke le nto siyifuna thanda ukwenza umzekelo ngokwamusa niyandibona musa into yobana noko njengezizi bekufanuba noko ndinayo noba yi-6 million by now noko bekufanele uba sendilapho noko nezi moto zalapha ndikandibona pha amaleni le moto ihambe phambi utshace imoto abefundisi ijonge ibhali katatisomayele imoto abefundisi le jonge laa moto kamdala umhambi imoto abefundisi le jonga ungangabi nayo le nto uyifunayo but kulungile noba unayo hlala eBethlehem ngoba iBethlehem inomniniyo awuzihlalelanga eBethlehem noba kungangathi kuthule ngoba ngeenathi siphazamisayo amaxesha amaninzi hey uyathula uthixo and xa sethula uthixo uvela athula ingathi akekho sira athula athi kwakho uthixo ukuthula kukathixo ndizayiphinda akuthethi ukuthi uthixo akekho siyathanda thina uphazamisa uthula kathixo ibe ngathi uthixo akekho kanti uthula uthixo uzolile sethule njalo akazusiyekela soyisakale esonweni ngobana le nto babeyibaleka udavid uzoyibona semdala wathi ndikhe ndamtsha ngondimdala zandalibona ilungisa lishiywa nembewu yalo ihamba ingqiba ifuna isonka laa nto bayishiyayo kuba kungekho sonka bayemowabi but the baker was still around now ibhayibhile yamithi ekuyeni kwabo mawabi bafika bahlala kwamowabi ekubeni behleli bayifomosa ndithi four of them bakwamowabi ekubeni behleli kwamowabi bahlala walala utata wathi nothi asweleke utata nak ibhayibhile ithi ibhayibhile before sidlule wathi ku-elimeleki masambeni siye kwamowabi for ixeshana therefore asiyangohlala kwamowabi siyadlula sithi kunje isawuphela imbalela siyabuya kwamowabi but ibhayibhile ithi uelimeleki lo ebethe sizawuhlala ixeshana zange aphinde abuyele eBethlehem wafela kwamowabi be very careful mbula be very careful before you leave out of that door umka kuthixo kufuneka uyikhonsidarishe kusenokwenzeka ukuzivalele kumnyameni bangana phakathi when umama uwhite uthi xedalayo ethetha ndizama ndithetha abakuwe mntu ngoba ngumfazi wasekhaya ma safe apha kuwe Say from background of Sarah, I had my father and said, Office. What Ellen White, I did. Gel Tresha, Judas, Mgam, who 2 years ago, a countless years, and you can wait. And what if ever Lumian was if I let Lumian go on a packet? What a pumelite. Sometimes it doesn't happen a packet. Sisoloko sithingi yokubana into engaphandi ngono kunale. Hayi nabathathi leyo bethuna. Uthi umuntu ngelixesha right apa endlini. Akhonya sihamba. Akhonya sibafuna. Abathathi leyo umuntu ohleli nje ujongile. But ucinga ba ngapha ngaphandle ikoni kwengono kunale akuyo. But abantu, the grass is not always greener on the other side. In a ghetto, si king baku nunga paya. Auyazi ngoba kwalunga paya. Uya bulale. Mshambi keti na bantu sebesuka ngapaya young people. Let me tell you, si zobeteka apa sa zowela eskoleni zongamlezo. This is the soldiers and down in the punk, someone in the man of Ukum, starting my season again for years. Sando Siba Leclerc, you lose a Fikipa. And I look mad. Who's a king? But the question is, will you make it back home? I don't know how to eat your hand at work, and then I can have a man, come the man, come the last day, come the city, you know. But the problem is one in Gabana, who's a Kwazuku. Therefore, to the young people, I will say this, let me tell them that Abanwanena, Unununda, and another people, qualify that. U Petros niyamkhumbula phuma ebhotini. Uthe u Petros xephuma ebhotini. Ithi iBhayibhile watshona siyakuyisa. Ayibona ke lanto yonke lento yotshona. Thethe kamandla umfundisi ukhahlana lanto konke la. But mna I'm still stuck kulaa ndawo ithi u Petros watshona emanzini esiyakuyiswa. Yabona ndifika kufika abantu kulaa ndawo uzamini mandisikeleleke. Ngobana ndibaneni wethu. Noba watshona uPetros kodwa watshona zama esiya kuYesu. Mamelani bazali bam, tshona man usendleleni eza kuYesu. Usawutshona usiza kuYesu, uzawuselula isandla sakhe esinenceba uYesu. Abanye abantu bayathanda mamujace ubeve besithi into yobana hayi wethu kuba sendingaka maniso sendihlala kwezinto zami utshona ngaphandle kukaYesu ke. Tshona usendleleni eza kuYesu. Therefore, where in the lake, what had family was she in the song, or end up in a song, but think of a fellow man. Now, it is by people, only an amateur that can have a fast. A bend the Tataba fast, who open no route. Open no route. But about Tataba, okay, let me first one. But about Tataba, Gogon and Goko, Baba Tata, Baba Salanabo. But I've been about one, Baba Nabanwan in 10 years. 10 years, you only been another one. I got another solar now. I
know.
Then you have a charge. 10 years. 10 years. It's a Bible. It's a M20 when you have any shoe.
Going down and also.
Baswale, come on, baby. That is a time for 10 years, man. To fully sat at the home. Tala nobody 4 years. Unyaga with 5. Ubekwizizi zanele. Unyaga with 6. Ubekweli. Unyaga with 7. Elinye 8. Sayona hambe. Sizawuhlala sona. Jonga iBhayibheli ithi baswele kabo babini onyana. Washiyeka uNaomi noOpa noRuthe. Then the Bible says, Urute uNaomi weva that God has remembered his people. Mamelani bantwana bakaThixo, noba kungenzeka ntoni iBethlehem, as long as iBethlehem, uThixo seza kuyikhumbula iBethlehem. Jonga, andikhathali nobana singaphela isonto namhlanje amalinga.
xayisithi ke mama and God remembered uboyazi ngoba ithethe ukuthi iBhayibhile kukho into uThixo wayenzayo uThixo akafani nathi hey ndikhe ndikucinge ndiphendlini siza kukhumbule nje and ndizole ngakufone nokufowunela oku but when God remembers ithi loo nto leyo eli gama lithi uThixo uyamkhumbula umntu libiza uThixo into action ithi iBhayibhile emveni kwentsuku ezi-120 God remembered Noah. Wathi ukumkhumbula kwakhe wawenza amanzi awutha uThixo uThixo sakumkhumbula umntu wakhe uyayitshintsha imeko yakhe ndithi kuwe mntwalabe amalinda kula meko ukuyo kunguthixo angakukhumbula ngoba luthixo sakukhumbula ayisozi imeko yakho ifane nayizo masibulele uthixo ngokubana uthixo nguthixo okhumbulayo and nguthixo othi xa ekhumbule na xa ebonile akwazi uekta apho nento ayibonileyo nalento ayikhumbuleyo ithi iBhayibhile wathi uNaomi ndiyakuduka I need to go oomolokazana bathi hayi masande mama apha endleleni hayi bantwana bamjikani ingxaki indindlela hayi wajika uopa washiye kuruthi your people will be my people that is a story for another day abantu bakho izawuba ngabantu bam uthixo wakho bathi ndihamba nawe lilonke wesithi mma ikhona into endiyibone kuwe kwale nto sithi singekho esisizathu ebesindizise apha ndikwazi into yoba ndithi ndiyahlala yazi unayomi unayomi mama lo mntu ebesiwe nguye emowabi akasekho oonyana bakhe abekho but kuyo yonke loo nto leyo abantwana bakhe her daughters in law they saw something kwindawo ibi unfavorable kuye mamela into bangeke uRuth angajiki athi ndizawuhamba nawe ndiyofapha uFakhona kungenxa yesizathu esi uRuth wathi esawujonga umamazala wakhe wabona into yoba zange ndayifumana le into ekhaya how do we respond xa sikwiimeko ezi-unfavorable kuye because uNaomi usibonisa isimilo sikaThixo ngelikhathi seswelekelwe ngumyeni nonyana wathi wabonisa into yoba ndithembele nguThixo wathi uRuth ndizawuhamba nawe naw ithi iBhayibhile bahamba babuyela pha ndandike ndathi ke ndiserestile ndithetha ngale na ndathi ubuya baqaphela aba bantu babe bayi-4 uhamba kwayo out of laa 4 yayiphume yahamba kwabuya 1 i-3 yawela emowabi ithi ke le nto xa uphuma mbulimpura umshiya uThixo 75% chances are you won't make it back kaloku benza 100% xa bebayi-4 so umntu oyi-1 umele u-25% kulaa 100 wemkayo kwabuya u-25% 75% zangabuhle before uhambe umnama uThixo uze wazi le nto 75% chances are you will not come back baninzi abahamba becina uba bazawubuya abangabuyi kuna namhlanje ngoba nangesi xesha secinga ubuya mama uzawuthi esawuzijonga eqonda into yoba I am not worthy to go back athi esawuzijonga nalapha emsweni azibona athi lowo mke kwazi ushumayele abuyilizwi selirhotoza aqonda uba kuzawuthi andivela phi but masimbulele uThixo noba nuNaomi wesenjani iBhayibhile lithi wagodukulaye noba imeko yakho seyinjani seyidlakadlaka injani uyakwazi ukubuyela kuThixo it is never late for you to come back to God uze uqonde uba yayimbi imeko kaNaomi mama ithi iBhayibhile uthekezela bathi abanomama is that not Naomi babesebemfanisa wathi sanundibiza ngoba ndingunayomi ndibizeni ngoba ndingumara ngokubana uThixo uyenze ihambe impilo yakho na eli gama lithi Naomi kulapho uzalifumana khona uba okay eli gama lithi Naomi lithetha sweetness lithetha incasa into emnandi uthi uNaomi andisenancasa sendikrata ngenxa yemeko endendadlula kuzo Nobody that we have a woman back or say, Mukata and Hana Lina, boo, and nothing.
Amen.
Can be collated. I can be collated. Then if I get into the room, I think I was Sala up in a room. Cabuni, no Nancy can walk. My baby in the next 5 to 10 minutes. Wow, Yamazan was on the Una woman was Sala. They benefit up in a room, Papu and Old. They benefit. I am going to go to the house. Pray for your child. Babanga Pumins, Abandona, Ufundana, Hambat. No, Ungumzano, Makandu, Tandazeluka, and Abunde, the Pampoti. Narita Pipe, and Amazana, and Waham, who don't think about the root. Wafiku root, and Simino Africa, Wafika Wapikik. Wafika Wapikiku root, and then was of Fiku Poas. Wambona root, Poas, Wapus Bangwad. Katwa ngulomu mwa pikas. Hapa ntuke suto mamelai. Nobina kwa yako sayi siti. Subaneka uzauti ngozo ula hapa. Siti nde siti mwa pikas. Because sina no tendency. Yoku kulandi biso lola hako belichani. Elkesa sezo pikika hapa. Ema sinin. Guban. Ende wenye oba kutwe. Haa. Ngutota inlo kana omi kutwa no mwa pikas. So if Venu Yaga, Aiko Buye, he said when you're Kubana, I don't know, you are a Moabite. Now the Bible teaches Bible, what is a seat of Angela, what is a man? Nyeke in a picking. Ebu Ben, Nimeke in a picking. And then the Bible, it is here, wa instructor of Boaz, Abba, Bamfu, Nela, Lama daughter, what is my name is Louis and Mabu. Ukuze akwazi ufumana ingqondo weyiyo akwazi ukugoda ke phethinto and sondele kule ndawo akwazi ke ngokuyisifakathela yonke le nto. You know, in Israel for me, that used to happen. Njengoba letafile insimi yakho kwaSirayeli, kwafuna abaSirayeli uyishiyile ikona, nakhona wawuyishiya yaye emahlweni. Wawuvuna kwaSirayeli, wawungavuni yonke into nayo. Wawuvuna kwaSirayeli, usiye ikona. Into nayo wangazuthiwa hayi sishi, kwakuthiwa yindawo yababhikika. Kuyaziwa into yoba amahlwempu azawuphila ngokubhikika kulakho. Zihlobo zam ezithandekayo, yazi le nto uThixo xeba ukhumbule. Njengmanje wena unale ntsimi yonke, kukho into ophila by just that corner. That is how faithful God is. Jonga uThixo uyakwazi umsustain kakhulu umuntu wakhe. Emgcine ephikika kodwa kungaze kube khonto siyibona irongo. Akubamba uThixo. You know, in Moses ku Deuteronomy wathi uThixo, there will always be poor people amongst you. So mhlawumbi mandithi ebantwini abalapha ekwenziweni ubuhlwempu is not a curse. So kuthi xa ulihlwempu ukuthi hayi ndishwabulelekile uthi uThixo kukho uSirayeli kuzawusoloko kukho amahlwempu apha phakathi kwenu emzeni kobekutshilo adlule ngelithi kulavesi mdala wam, it is your responsibility nina ndinisikeleleyo to take care of amahlwempu. Mamelani malinda, I'm not sure into yokubana silibandla senza kanjani na engqoweni yethu yamahlwempu. Andiqinisekele into yobana siwahoyeka ngakanani amahlwempu ngobana ngamanye amaxesha alapha phakathi kwethu asiwaboni ngenxa into yobana asiyishiyanga ikona yabantu bophikika. Remember the poor. So angabe ndinetestimony endiyibonileyo yenzeke le nto emntwini omdala umhambi njengoba behambe bevangela nje bavangela kwakho umuntu ongususa ngizombisa bakwathi baswelekelwa ngumyeni ekubeni eswelekelwe yi-source of income yakhe lo nto besizayo wawuquka ekubeni ebethwe sistroke akakwazi ukwenza kwanto ke from usapotwa ngumyeni usuke kusapotweni ngumyeni yaphela leyo wahlamba izinto zabantu zasebenzela abetha sisokela akanayo nenjani i-source of income roundabout February this year yaphela kwaloo nkamnkam ebeyifumana ngenxa isastroke. But uyayazi into endiyithandileyo mama xa ndisivalana amalungu ebandla ngeli xesha engakhonzi nathi bamsika ndadibana umama phephawu hayi bendisengalenaphephawu ngobana xa ndisamkela ndihamba naye amkele inkamnkamu uthi xa ndizokwamkela inkamnkamu yam kube ndinanto ndihamba naye ndifike ndithi thathe zakho namva uthathe zakho jonga indlela endizithathe ngayo ndathi yini inkosi yam ukwahlulwa ngabantu abamkela inkamnkamu ngobana uthi ininingiemfundisi kodwa sozalwane lo mntana engatyala sikhona ngobana singabantu bakathixo. Remember the poor. Kuyo yonke loo nto leyo sangeele izolo umdantsana uteke phuma basasa wakhwela emotweni walibiza bathi uthixo ndivelele inkamnkam yakhe kuthiwa izawubuyiselwa kuye. Njengamamela nangaphezu koko natsho naleyona nto ivele yandenza kwamna nda-emotional uthi laa gqirha kama nje ndatsho xa ndizawuphuma classes akugqirha ngathi may God bless you thixo makakusikele uthe sawubona imeko sabe siyicacisa imeko uba ihamba njani wathi qethethayo loo gqirha lona uyabonakala uba kakwazi uzenzela nto nje wathi jonga mamela yeyiphi le nkam wathi hayi ndandifumana i-disability guard wathi jonga ndiza kongezela ngaphezulu neyekhegifa ndithi kasikhona emotweni kuye lila ndithi jonga icebo likathixo lihamba lodwa ngoba uphelela kwakho yinkamnkam ngofebruwari wawufumana le yedisability uthixo uthe xa ibuyisela wakubuyisela sandlile may we remember ephuwa ndifuna ukuvala inkonzo and then ubhuwazi wayibona yonke le nto ubhuwazi wacingi into yokubana tyhini kodwa ndiyazalana no-elimileki akasekho u-elimileki ndiyazalana no-elimileki utatazala walo mntwana wathi kuyo yonke loo nto kodwa ndinokwenzayo wazisukela ke ningayihoyi ke enye into ninikwe eninzi ethethwayo ngobana ayingobhuwazi owaya kuluta koko nguRuth dadewethu owathi ngelaa xesha kugqitywa ovuno kwenziwa yonke into wahamba wayothi na eqaleni kukabhuwazi wathi ndiyagodola cela undombathise tata jonga listen ibhayibhile lithi ubhuwazi e sifuna amadoda afana nobhuwazi ma jonga mamela mamela dlami ithi ibhayibhile ubhuwazi wathi not ayibone le act wayiunderstand ndithetha ukuthini ngokwamajoda but ubhuwazi wathi andinguye umhlawuleli wakho wathi mandiqale ndinike itshansi lo ungoyena usondeleyo ulamamenemelakompura madoda wenothi ndibonwa yintoni wenothi ndibonwa no ubhuwazi wathi ubhuwazi yena mamela mntanam lalapha ecankwam kodwa akho nto iza kwenzeka kufuneka ulinde lurayithi hem hem dala umhamba yenzeka nakuthi ma into yokubana athi ngeli xesha abhadule umama ujakeni amanzethi umzekelo ngawo ngoku ngasekhaya ke abhadule umama ujakeni ubhadule bake abhadulele kuwe jonga mamela yithi I am not the king's man it's not my duty asilinde khona befama ridima yathi nakethu sihamba siridima all over so kuridima naphi na Solomon sithi sela kwiqula lakho. Sela kwiqula lakho. Maninzi amaqula khoyo, but drink from your own system. Ingaba kulungile na uba iqula lakho livule itawuni udabe nendawo etshona. Iqula lakho livule itawuni yonke. Uthi no. Sela kwelakho iqula. Wathi ubhwazi lalapho mnana ekuseni ukuthi vuka ungabonwa ngabantu. Ngenxaba ingxaki yabantu khulu xa bembona ekuseni bazawucima kho into eyenzekileyo. Wathi khawulezi uhambe, let me protect your dignity. And then emveni koko ubhwazi wavuka ekuseni wohlala igeyithi. Now in Israel, igeyithi kulapho izigqibo zasenziwa khona. Thonga, okay. Let me yambona unyana walahleka. Ngiyamkhumbula njengamanje wabaleka uthatha ilifa wami. Utata wakhe akabaleki kube vula kuba nanku unyana wami ebuya. Into abanzi kutata kanyana onyana walahleko abaleke ubalekiswa inkwenye ujonge i-distance between yena negeyithi, wajonga i-distance between unyana wakhe negeyithi, waqonda into yoba uba ndibaleki uzawufika qala kulam egeyithi. And ufika bakhe egeyithini kuhlela amadoda amakhulu bakhe aza kumjaja. Uke ngafika kulaa geyithi sesegeyithini ndizawufika isigwebo sesiwisiwe. Waqonda into yoba makabaleke. Nangoku wafika kuqala, ufika kwakhe kuqala kamageyithini waphuma wema ngapha kwegeyithi, wabiza isikaka wathi yiza nengubo yam ekhaya. Leya isewadrophile. Yathi ufika kwayo ingubo bayambathisa unyana bathi masihambe singene mntanam. Ngenxa into yobaqhemnika ingubo yakhe uthi kula madoda asegeyithini akasangeni enguye, ungena endlini. At the gate kulapho izigqibo zasenziwa khona. Yilaa nto no yandikhumbuleli sha ithi iBhayibhile kwahlala amadoda kwathi nothi ubekho amadoda amane wena eqhenqa athi egeyithini uba singena ngaphakathi sawubulawa yindlala, uba siya kwi-enemy ngasibulala kodwa sisenofika pha basenzela inceba. Uthixo ezulwini kuba behlele egeyithini kwasirayeli yayibalulekile isithi gate kulapha amadoda amakhulu awehlala khona. Uthe nothi ayohlala phaa ubhwazi ithi iBhayibhile wathi xa bona kungena le ndoda bekufanele uba iyoridima kwaelimile wathi izapho izohlala apha ecanga kwam wathi abot ridim. IBhayibhile ithi he did not redeem ngenxa yesizathu esiye kuthiwe thatha umhlaba. Xa uthatha umhlaba mazi ke into yoba unyana wakhe owaswelekayo unentombi ekhoyo, kufuneka lo mthakazi lowo okanye lo molokazana umthathe umze naye endlini yakho abe yi-responsibility yakho. Bathi laa mfo no, there is no way, andizokwazi. Then kuba yena ubhwazi eyiqonda into yokubana ndim umntu olandelayo wathi yiza ndizawuhlawula konke. Bantwana bakaThixo, yile nto sayenzelwa exactly uYesu eCalvary. Wahlawula konke uYesu ngeli xesha uAdam sasishiywe siyi-responsibility yakhe. When Adam could not pay the price kwanyanzela kuYesu into yoba makahlawule ngokwakhe. Now mamela ke nathi ingxaki ngoba i-kinsman's redeemer sefazi kakuthi thathe tatuthakhengakanti lapha athi thungenkwana yasekhaya kuthengi dala ngokosikazana. Ndiyabona nje mabethathi kuzozitishala ezi-2 ke mnake noba ndifundanga mna kuzozitishala ezi-2 ndakhani kwezilastations nizizwe ndingudla nini na kwasirayeli esawulala engabikho ushiyeke.
Hayi
ushiyeke meyedwa asilaphaima ukhangelwe kuba ngathi ujongwe heyi akekho kuthi hapha kade kunguwizisi ndize ndizoridima. Now here's the thing, xa ndimridima andimridimi abantwana bethu ayizuba ngabantwana bami. Abantwana bethu izaba ngabantwana bakhe. When you are a kinsman's redeemer, irresponsibility yakho awuzumela igama lakho, umela the other. Jonga mamela, le nto yalahleka kuAdam wokuqala, kuAdam wesibini yena wazoyithatha esayiphomula la. But mamela, here is what is interesting. Njengoba nje mna ndizalo, akuzuthiwa ngabantwana bakaonele apha, kuzawuthiwa ngabantwana bakhe uDlamini. Ngeli xesha izawuba indlimi ozawube nabantwana. When Christ came to redeem us, he stripped himself of his divinity. Wayeka ubuthixo bakhe, washiya yonke into. Umane sithi uPaulos wayofukufa kwehlazo, so that he may redeem us back to God. Mamela jwa, eyona nto eyenza ibe nexabiso, into eyenza ibe nexabiso elikhulu into oyithengileyo yile nto yokubana uyibhatalele more than anything. Uthi who is this guy? Stallone, Sylvester Stallone. Uthi when angel uyithanda, kurambe very good urambe. Uthi when angel uyithanda, uthi wakhathazeka xa engenanto yokutya engakwazi uyondla naleso. Kwanyanzeleka into yoba makothengisa le nje. Uthi wayithengisa nge-$50 yemkinga yakhe. Uthi zange ndikwazi uthenga isonka ngala $50, ndandilile ubusuku bonke ngenxa yala $50 ndithe kuba ndithengisa injayani. Uthi emveni koko ndithe nothi ndibe yi-big movie star, just ndizugqiba kwam ndaqonda into yoba mandihambe ndiyothenga inja. Xa ndifika ndiyothenga bhek inja yam, wafika wandijonga lam for wathi $25,000. Uthi ndandimthengisele nge-$50 wafuna i-$25,000. Uthi udala endibona e-TV urhele, uthi ndayikhupha yonke loo mali because ivelu yenja yam ndandingenokwazi uyilinganisa ne-$50,000. Uthi ke ngoku lo mbhalo kuyo yonke le nto yenziwe nguYesu, indlela esalahleka ngayo egadini yase-Edeni, it was too cheap, but Christ has to pay it off so that we may be redeemed. Ndiyafuna ukuthi ke ubantu ubucinga uba awunaveli ufana nommo wabhikazi onguRute, khawuphinde ucinge okwesibini ngenxa into yobana uhlawulelwe ngento engeloxabiso namanzi koko ngegazi likaYesu Kristu. If I'm saying to the church this evening, sonke silapha nje sihlawulelwe negazi, noba ulihlwempu, noba uhlala uwandile, noba uhlala eGalini, ivelu yakho mayingenziwa indawo osuka kuyo. I-price tag yakho isentweni ethi uthengwe ngegazi. Singabahlawulelwa, asingobethu. Thandazo lomnqweno wami lo wokuba noba senza ntoni na, asingazithengisi cheap man. Masiyazi ivelu yethu. Ungahambi ufuna ivelu ezintweni ezingenaxabiso, uhambe ufuna ivelu ebantwini abangenaxabiso. Elapha ixabiso likuYesu Kristu eseCalvary. Shall we stand as we pray? Sibulela thixo wam ngendlela yodwa uba wazosithenga ngegazi lakho. Thixo wam, bekumele uba singabalahlelwa ngaphandle. Silapha nje thixo wam, we are Moabites like Ruth, kodwa siyambulela ubhowazi wethu onguYesu owasihlawulelayo. Obana thixo wam, noba sinanto noba singamahlwembu, kodwa into esiyaziyo sahlawulela. Sizawuhamba sizingca thixo wam, sigoduke ngale ntlo, sihambe siye emisebenzini yethu nasezikolweni ngomso, sithembiwe enye and only one thing, sihlawulelwe ngegazi lakho. Singelela uthamsa ncelise ke thixo wam, imandla wakho sindulule sinoxolo oxetas endleleni egodukayo uKristu inkosi yethu. Amen.
Amen.